Sweet and lovely, lead the way, dear and good. A lady, be good to me. I'm just a lonesome baby in the wood. A lady, be good to me. So alone in this big city, won't you have some pity? So very misunderstood about a lady, be good to me. Shout, ba-da-ba, ba-da-ba-da-ba. Please, don't you shout, don't you, 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 be good to me. So alone in this big city, won't someone here have some pity? I'm so very misunderstood of the lady, be good to me. Da 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 da